Kua tai atu ngā riporipotanga o te take e pāna kia Meka Whaitiri ki te āporo nui rāno. Kua kōrero mai te Premier, Jacinda Ardern, i te whenua o Amerika. Hei tāna, kei te whakarewa, whakatefatefa hou ia e pāna ki te mahi a Whaitiri. Nā, whai muri ho i te turuturutanga mai o etahi whakapae hou ki te hunga pāpāho, ka whakarewa te Premier i tēnei whakatefatefa hou, kei tā tātou tu te tōranga pū, kei a Eruera Rerekura, ngā whakamārama o te wā.
E ai ki te pūrongo i takaiho mai ki te herora, nā te mahi tūkino a Meka Whaitiri i Maruwai te peke a tana kaimahi.
Oh, look, obviously the moment that I got the report I made my decision and obviously people will assess that that meant that I of course was not happy with what I read.
Engari hei tā te Premier, tērā i tahi huanga o te pūrongo e tautohetohe tiana.
That the minister did continue to contest what was contained in the report. So I do need to make that point. But there were elements that were uncontested, and that's the basis also on which I made this decision.
Hei tātou pūrongo i te pukuriri a Whaitiri i tana kore whai wāhi ki tētahi kaupapa tango whakāhua i te taha o te Premier i Tūranga. Kaha tātā te āpitihana i te whakatau a te Premier.
And Mr Speaker, in this instance, we are left with the overwhelming impression that this is increasingly a government where secrecy and questionable standards are the order of the day.
Engari ko te whakautu a te Premier, i panaia e ia a Whaitiri hei minita.
She's been directly elected from by the people of Ikararawhiti and continues to represent them. My decision was around her holding ministerial warrants. I made the decision as soon as I saw the report and I believe it was the right one.
Ka whakatefatefingia taua whākitanga e te tari taiwhenua. Eruera Rerekura, te Karere.